Te tunategera nsonga ki entuufu lwaki omwami ono yatuuse ku salino editta abantu bano mu mbeera bweti ey'ekikambwe ey'ekitujju naye njagala kubagumya nti mubeere bakkakkamu saagala tutwalire mateeka mu ngalo kyekikulu ekirungi omuntu bwe tuteeberezebwa okuba n'abalala engeri gye tugenda okunoonyeza bonna tubafunye